Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo igama lami. Ngenkosithembiso ngekandlo zengicela maqala uvashe le channel yacu subscribe. Kanti uma ukuthi usibuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukele ohlelweni. Wembukeli uzoxilonga ingqondo wesifazane obelethe usana lakhe, qede walixhanqa ngesikera. Amaphoyisa sesundumbile esifundazweni saKwaZulu-Natal abopho wesifazane obelethe usana endlini yangasese esundumbile shopping center. Uthe mayeqeda ukulibeletha wabese ekhipha isikela walixhonxa ngaso laze lashona. Kube kokuthi amalungu omphakathi athukuthela ganunu wabo abesembiza eceleni lowesifazane ambamba ngenduku athi ukuxoxa naye isikhathi eside kwaze kwalamula ukufika kwamaphoyisa. Kanti wembukeli kusola ukuthi lowesifazane uphazamisekile ekhanda, kanti kusola nokuthi nobaba wengane unaso isandla ukuthi kungabe yimbangela yokubulawa komntwana. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Ngithi usale kahle.